Du vet du bra dai. Dad badan oo meedaha la keenay oo cid garan karta aan jirin oo dhuxul noqday oo fara badan. Dhibaatooyin aad dhacday.